Ang'eyo ni Ndhiwa ka untiere ga osiptal moro matin wabiro gero ma mondo obed level 5 mantiere gi x-ray mantiere gi theater wabiro hakikisha ni ward ka ward obedo gi level 3 to gi magi level 4 gi level 5 to nyaka bed gi yath donge ang'eyo ni accident timore yoro akaidi to kata na x-ray ok nyagoi nyaka teri Homa Bay koteri to nyaka teri makisi kiteri kisi tiri embi donge kor gwenka ang'eni nyamrerwa makonyo mine donge nitie pesa mowinjo mi nyamrerwa siling mabich tok migi wan kwa donjo tichak chulgi mano gorwok kod tuo ok nwa nyalo bedo ni Homa Bay ka Nikilando wapich mangima to waninongo wana yu agoro yu ahipu, donge ni county mokimi nitie mangeny moingo county stay enkanye county mangi malaria moingo county stay enkanye counties manyitindo mapoko tundu ikinia beach toe mangeny molo county stay enkanye counties majipiele mungu molo county stay enkanye nikini manyupi Samo uyo gilokre koni, ono ginuang Evance Kidero. Ha? Nose wuko di manyupi. Nyaka wakel pima chiegni mundo nyuala Evance Kidero. Paradek! Wanuaro faktis manyitindwa tiye. Oka, anyang tuwe puwezo.